Maske siphinde ke sigrafe enye irrational function kuba kaloku uzokhumbula uba ukuze wena ube yincutshe fanele upractice. Masithi ke sino y olingana no x ongaphezu ko x squared minus x minus 6. So eyona nto sifuna uyenza apha kuba sijonge i-factor ze-denominator yethu okanye i-vertical asymptote. Uzukhumbule ke uba ngawapha amanani amabini apho sifumana ngawo o-negative 6 ukanti xa siwadibanisa sifumane u-negative 1. So elinye izawuba ngu-x plus ndifuna ke ndibhale kakhulu kwenzela uzoyibona. So iba ngu-x plus enye izawuba ngu-x minus. So ngawapha amanani amabini esinophindaphindana ngawo ukuze sifumane u-negative 6. Ukanti la manani amabini fanele xa siwadibanisa sifumane u-negative 1. So izawuba ngu-x minus 3 izawuba ngu-x plus 2. So u-negative 3x umphindaphinde ngo-2 sifumane negative 6. Ukanti xa ususa u-2 ke ku-negative 3 ufumana u-negative 1. So ithetha ukuthini le? Ndithetha ukuthi u-x ongaphezu ko-x plus 2 ophindaphindwe ngo-x minus 3. Uzoqaphela kuba xa la manani alapha ngaphantsi engakhanselishani nenye into ngaphezulu, into esizawuyenza siza kwenza i-asymptotes ngawo. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi la manani amabini akumelanga ukuba abe equal to 0, kuba kaloku uzukhumbula uba xa la manani amabini e-equal to 0 i-equation yethu ayizuba defined okanye ayizukwazi ukuchazeka ke ngelasemzini. So ithetha ukuthini le nto? Ithetha ukuthi u-x uzawuba ngu-x minus 2 enye ibe ngu-x positive 3. Ithetha ukuthi ke ungayoziplota ezo nto zakho kwigraf yakho. Masike sisameni ke sike sibone uba sizaziplota sithini na. So i-vertical asymptote zethu sesikwazile uzifumana, izawuba ngu-x is equal to negative 2. Nankuya ke u-x is equal to negative 2. Ukanti enye i-vertical asymptote yethu ngu-x is equal to 3. Nantsiya ke enye i-vertical asymptote yethu. Masesibuzeni ke ngoyinto enye, i-horizontal asymptote yethu izawuba ngubani na? So kwenzeka ntoni ke xa u-x esiya esonyuka kakhulu? Uzoqaphela kuba eyona nto yenzekayo mela ujonge eyona degree inkulu. So ezona highest degree apha ngu-x kwi-numerator, ngu-x squared kwi-denominator. So apha ke kwi-numerator ngu-x, ze kwi-denominator ibe ngu-x squared. So x xa isonyuka kakhulu uzoqaphela uba kwenzeka ntoni? Kwenzeka izinto ezifana noba mhlawumbi ube no-million ongaphezu ko-million squared. So lena izokhula kakhulu kunayo yonke enye into ngoba kaloku ngu-x squared. So x xa isonyuka iya naleya isenyuka kakhulu. So into ezamuyitsho apha kuba xa i-denominator yethu isonyuka nangakumbi, i-numerator yethu nayo iya ku-0. So uzoqaphela ke uba inani lethu liya liba lincinci. So u-y is equals to 0 kwelaa hlobo. So i-asymptote yethu ke lena engu-y is equal to 0 kuba kaloku uzoqaphela uba e-highest degree kwi-numerator ne-highest degree kwi-denominator. So i-denominator yonyuka kakhulu kunantoni? Kwine-denominator yethu. So ithetha ukuthi izonyuka kakhulu nje eli nani lizawuya liba lincinci kuba kaloku ungayizama nakwi-calculator yakho. Xa unenani elingaphantsi kwe-dividing line ithetha ukuthi inani lakho lizawuba yi-fraction iba ncinci. Khumbula lo kuba 1/10 xa u-x esonyuka kakhulu kakhulu, ngamani ke ndizama uyibhala apha kucalculate kwenzela uba uzoyiva le ndiyithethayo. So u-x masithi u-x wethu ulingana no-10. Sesiyidivayide loo nto ngo-10 squared uze ususe u-6. Manke ndizama uthini? Oh, bendingazama ubhala i-graphs ke apha, bendizama ubonisa amanani. Masibuye umva. So izaba ngu 10 ongaphezu ko 10 squared minus 10 izaba ngubani ke? Izaba asike sijonge kubizaba ngubani. Bendifuna ke ndifake brackets. So izaba ngu ufumana inani elincinci nangakuphi. Kwenzeka ntoni ke u-x xa eba mkhulu? Masongeza u-10 wethu masime abe ngo-100, nalapha ibe ngomnye u-100. Sitshintsha u-10 bethu ke sibenza o-100. Sifuna ubona uba kuza kwenzeka ntoni. Masike sibone uba safumana ntoni. Ufumana elinye inani elalibancinci. So ithetha ukuthini? Ithetha ukuthi u-x ongaphantsi mkhulu kakhulu kunayo yonke enye item ekhoyo pha. Yiloo nto ke asymptote yethu izoba ku-y is equal to 0. So masike sizame ke ii-points ezithile. Masithi mhlawumbi masibhale ngohlobo. So sinetheyibhuli yethu u-x xa engu-0 kubani u-y. So x xa engu-0 u-0 over 0 minus 6 izaba ngu-0. So u-x xa engu-0, u-x xa engu-1, saba nantoni? Saba no-1 ongaphezu ko 1 squared minus 1 minus 6. So xa u-x engu-negative 1 izaba ngubani? Izaba ngu negative 1 ongaphezu ko negative 1 squared ngu-1, ususe omnye u-1, ususe u-1, so ibe ngu plus 1 uze ke ngokube no minus 6. So le nto isinika bani? Isinika u-negative 1. So izaba ngu negative 1 over 2 minus 6 ongu minus 4. So izaba ngu 1 over 4. So sifumana inani eli positive. So negative 1 ulapha ke u-x wethu ongu negative 1. U-x wethu ongu negative 1 somewhere apha. So sine point engu 0, 0. Phinde sibe no-x ongu 1 ohambelana nobani? No-negative 1.6. Ungafaka ke nezinye graphs. Uzoqaphela ke uba xa sisondela ngakumbi kwi-vertical asymptote on the right, iyayisonyuka i-infinity yethu. So mele iyavakala ke le nto endizama uyicacisa apha, kuba kaloku si-approacha u-negative 2 from the right. So iyafana noba u-x wethu uzaba ngu-1 negative 1.99999. So ithetha ukuthi loo nto izotshintsha ela nani lakho libe negative, ngoba u-x bakho bazokhanselisha out uze ke ngoku wena ube nenani eli-negative. So masike siphinde sijonge ke ngoku kweli elinye icala. Xa siya kwi-left yethu sabona uba iya amanani wethu eba negative nangakumbi, kuba kaloku uzokhumbula uba xa sinofaka u-2.99999, xa sinobhala ngoma ke ndizobe ngelunye uhlobo, xa sinofaka u-2.99999 ithetha ukuthi ke le nto sisondela kwi-asymptote zikabani? Zika 3. So ithetha ukuthi eli cala lizawuba njani? Lizoya liba negative instead of libe positive. Okanye endaweni yoba libe positive, lizoya lisiya libe negative. So ithetha ukuthi ke loo nto siya ngamandla kwi-asymptote ka-3 kodwa azide sifike. Masike sisame ke amanye amanani angapha kwe-asymptote zakho. So kwenzeka ntoni u-x xa engu-4? So u-x xa engu-4 uzawuba no-4 ongaphezu ko-16 minus 4 minus 6. So 16 minus 6 ibe ngu-10 minus 4. So le beza sinika u-4 over 6. So loo nto ithetha ukuthi sino-2/3 okanye u-2/3. So sine-2/3 apha kolaa hlobo. So masike sijonge ke uba nalapha ke iyonyuka isondela kwi-asymptote zethu engu-3. So sikhumbule ke uba i-asymptote bafanelanga ude uyichike kodwa kumele i-approach okanye isondele kuyo ngendlela enokwazi ngayo usondela kuyo. So kweli cala ke izoba ibheka ngapha isondela kwintoni? Kwi-horizontal asymptote zakho ezingu-y is equal to 0. So ithethe kutsho ke into ye-asymptote ndifuna izoba kakuhle kuba inabona bomdakana. So into endizama uyitsho ke ubapha kuba unobe yayifumana uba kwenzeka ntoni. Masike sijonge ke uba ku-x is equal to -2 yena izaba ngubani. Xa u-x engu-3, so izaba ngu-3 ongaphezu ko-9 uze ususe u-3. So ibe ngu-+3 then -6. So ithetha ukuthi le nto sifumana bani? Ithetha ukuthi kaloku le nto safumana u-3 ongaphezu ko-12/6 ibe ngu-6. So ithetha ukuthi safumana u-½. So u-3 uzawuba -1/2. So ithetha ukuthi yona isondela ngapha kwi-horizontal asymptote zakho ibe isondela ngapha kwi-vertical asymptote yakho. So ungazama ke ezinye ii-points uba mhlawumbi awuziqondi ezi ndikubekele zona uzijonge uba sizama ukuxelela ntoni. Masike sisame ke wayibhala kwigraf yethu ukuze sizobona uba isinika into ekwakufana na. So equation yethu ku-x umohlule ngo-x to the power 2 minus x minus 6. So ithetha ukuthi lona sizofumana igraf lolu hlobo. Uzoqaphela ukuba igraf ifana nqwa nale esizobileyo. So siqale ngala asymptote engu-0, sonyuke so ibeke iyonyuka iphinde ibe yehla iphinde inyuke iphinde yehle. Ithetha ukutsho ke i-asymptote zakho. So yile nto esiyifumeneyo ke nangobe siyizoba, yile siyifumenayo nangoku xa siyizoba ngekhatyuleta yethu. Ngoba kaloku kuyacacisela uba xa isondela kwintoni kwi-vertical asymptote zakho iye isondela kodwa ayide ifike. Uba uyafuna ke ungatshintsha namanani wakho ufake amanani afana no-5. Masike sijonge xa sifumana u-5. Xa sifumana u-5 singabona uba isafana naxa sibeka u-5 wethu. So ithetha ukuthi shape isafana. Ndiyathemba ukuba uyifumene leya ithetha kuthini.